bakunze namwe mwese muteza amatwi ijwi rya Amerika turabaramukije tubahanika ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo muri kano kanya tugiye gusangira ijambo kwihunguka gy'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda hagati mu kwezi k'umunani guheze ni inama nyabutatu igezwe n'ishyamba mpuzamakungu gitaye impunzi HCR Rwanda abo barundi bahungiyemo hamwe no Burundi igihugu bahunza kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 bumvikana ko izo mpunzi zotangura gutahukanwa nawe reka kwibutsa ko iyi ngingo yakurikiye urwandiko rwanditswe n'impunzi zigera ku 300 zandikiye perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yozakirano gweze Emmanuel Bizimana numwe muri batanu batanguje ubwo rwandiko bise petition twari twasangiye ijambo turamubaza icatumye bandikira perezida w'igihugu bahunze uyu ni nabo tuja gusubira kuganira gati ya kino kiganiro tumubaza ingene bakiriwe bamaze guhunguka
urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko abandi barundi bose yego turimo icyo nyinshi kuko hariho abavuga ati ntiharagira abandi n'abandi bavuga bati twota kubera yuko cye twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu nimwe rero twaguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye kuko turimo icyo nyinshi abusa nk'abahunze bicanke biriya rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu twifuza ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda hasi abantu twifuza gutaha tugataha uburenganzira bwacu ni muri iyo ntumbero twabuze duti rero kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyepolitike bamwe bamwe usanga bavugira abarundi kubera inyungu zabo tabade baharagetse ko natwe tuvazi tukivugira bamwe dushaka gutaha ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo umuguje umutekano wa mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute n'ubutegetsi buriho ubu burimwe burashinga discipline mu banyagihugu icyo gituma rero nta mpamvu n'imwe n'umunsi tutotaha mu gihugu cyacu nyakubahwa munyamakuru ibyo twabikoze tubizi yuko arabazokritika yuko arabadede babinyegeje ariko nibaza ko n'abadede nabo nyene n'abarundi nibaza ko atamuntu n'umwe mu bari ngaha yova ko azotaha uko abadede bavuye mu gihugu icyo ntigishoboka abasende FDD n'abarundi bene wacu kandi ikindi nacyo ariko na vice yatowe mu Burundi ntacyo bamwagiriza umuntu kwiyumva nko ashaka gutaha no burenganzira bwiye kuba umudede cyangwa utaba ubundi ikiteze mu rutano kuba mu Burundi gusumba ibindi byose
icyo bikoze abo bahorana na mikambi ya mahama bafata abo bariko barahunguka nk'abaguzwe na leta kugira ngo batahuke
abantu bashaka kubabona uko mahoro yabonetse kuri bo ba baratumwa kugabaramwe n'abantu bavugana na leta y'u Burundi cyane ariko mugaje uko bwanje moro ntaraboneka sindagera gutahuka yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka
bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya mahama nkuko muri Tanzania byabaye mu kambi y'impunzi rero biradufasha yuko abantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro na cyane cyane kwico twahunze kitarava mu nzira bobo baguma bariko barigisha uko twahunze twaziye manda twahunze sisteme ndi
inyuma y'ubwo rwandiko bukeye kabiri perezida w'u Burundi Ndayishimiye yahagaze mu ntara ya Kirundo yerekeza amaso mu Rwanda igihugu gihana urubibe niyo ntara acaye inyishu abo barundi bamusavye kubafasha ngo batahuke uyu ntiyaretse kwagiriza u Rwanda ko rubafata mpiri rukanababuza gutahuka
nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imijyango myinshi yahungiye hajya hakujya mu telefone imijyango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'u Burundi bwo bafasha bagataha nihaba ibyo bihugu bahungiyemo by'abafashe nk'ingwati kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu ciwe haba igihugu kimwankira turasavye rero yuko ico gihugu co barekura bakitahira mu gihugu cyawe cy'amavukiro mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu abiteguye kubakira ni bande niba babankiye gutaha bashaka gutaha niba vyasi bitahire twe turiteguye kubakira hanyuma tuzeturabo batangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo
ya Murwanda gwaravyamiriye kure nkuko gwama Vincent Biruta numushikiranganje ajeje migenderanire
biratangaje kumva Murwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha I Burundi barabangira bamaze iminsi baraha ndetse na ambasade yabo hano yaje muri ministeri wanyu n'amahanga usaba ko twabafasha ngo batahe turabikora ariko Burundi mwanga kubakira ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'ubuhushya bwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza
inyuma y'iminsi mike abiyandikisha ngo batahuke bashitse mu 2000, 2003 n'abandi hashtag icifata ingingo kw'abambere bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'uRwanda batahukanwa itariki 27 z'ukwezi k'8 guheze Ijwi rya Amerika ryarabaherekeje gushika ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba uRwanda no Burundi aho baciye aha batubwiye uko biyumva
ndanezerewe cyane gose yego umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza
ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'uRwanda ko banyitwaritse neza aba ntaho kamya abana banze batazingamye ngo bagwingire abankomeye bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika barageze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika
isomo gutaha kubera nkumbu y'igihugu cyacu kandi cyatwibarutse
umuryango iwacu nije naba narahunze na mutoyi wanje rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezerewe cyane impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyene sendanyina na bene wabari mu gihugu cy'u Burundi usanga umugore yahunganya abantu umugabo wiwe bari ari mu gihugu
ibyishimo nto kumva ubu byasaba
oya niko ranumvise kweri hameze neza
jamese magutaha uko numvise mu Burundi ari amahoro
twe twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbonera kurezidu zituburabuza none twatwaye twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo nabasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo
ku Rwanda rw'u Burundi bakiriwe nk'abasirikare batsinze urugamba abategetsi batandukanye harimo abashikiranganje batatu bari baje kubategera barongowe n'uw'intore hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca
ku izina rya leta y'u Burundi no ku izina ryanjye nyine nakanyamu neza ntangere aho turanditse twakira bene wacu bari bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bahungutse kubishaka bwabo ataga hatu bakaba bakiriwe urubibe ku Rwanda n'u Burundi igasenye nemba mu ntara ya Kirundo leta y'u Burundi ni leta njeyi yiteguriye kwakira abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose niyifuza na gatuku ari abarundi baguma baturatura mu mahanga kandi igihugu cy'u Burundi kandi yo gutumuna kirimo amahoro n'umutekano kikaba kinakeneye ko abana bacu bose bafashanya mu kugiteza imbere ni nacyo gituma leta y'u Burundi iboneye akajyo ko kubakira mwebwe mwese mwahungutse kandi yongera gutera akamo abandi barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu kandi barutse ko bunyaruka uko amarembo aruguruye abarundi bavandimwe nabo barabakumbuye kandi bariteguriye kwakira n'igishika cyinshi irifuza ko abarundi bahunze bose batahuka kandi irihurikije ko itazodoha ku masezerano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yitaye ikibazo yihari n'impunzi zo muri Afurika
mu kwezi kumwe n'igice hamaze gutahuka abarenga gato 2000 mu bice bine harimo abarenga gato 150 bavuye mu bisagara bitandukanye nka Kigali Huye na Nyamata naho biruko bamwe mu batashe bafise ubwoba bw'umutekano wabo no gusubira mu kazi bataye igihe bahunga
jewe nsaba yuko mbo dufata neza umutekano bakatubindira umutekano dusubire ko ngera guhunga bwa kabiri
nifuza ko twoshika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi imbonera kure barambwira ati mbonera kuri ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga
nuko numvisanga amahoro mu gihugu yaraze ubu ngiye muri komune giteranye muri provinsi muyinga icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nanimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu abandi baba baragetse ku iterambere nawe utera usubi iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha jyewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere nkavuga umutekano
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intara y'igati mu gihugu n'umutekano arabahumuriza
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe ase uhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe ase igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazobagiye kandi naho bazobagiye badusanga hari abacungereye murazi ko niyo kambi yo isongore nk'abamara y'umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barungikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazoca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
akamo ka kabiri nako gutera abasigaye muri iyo kambi y'impunzi imbere no mu gihugu n'ahandi mu gihugu cy'u Rwanda canke mu bindi bihugu ku isi tubamenyesha yuko ubushikiranganje ataco butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu gihugu mu bihugu zahungiyemo tukamenyesha yuko kuva aho yonyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atereye akamo abarundi bose ko bari barahunze ko bohunguka tugize turiko turamara ukwezi kurenga twakira impunzi cyane cyane zivuye mu gihugu cya Tanzania aho twakira kabiri mu ndwi nkuko tugiye kuzotangura kubikora kuri aba bimahama kabiri mu ndwi kandi inshuro imwe imwe bakaza ari hagati y'amajana atanu n'amajana atandatu ko rero twakira kabiri mu ndwi niko tugiye gutaguhera muri ndwi itangura kubikora ku mpunzi zivuye mu gihugu cy'u Rwanda mu iyo kambi y'imahama cyane cyane mu iyo kambi y'imahama hamwe atoba intambamye ivuye ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa abo dukorana muri ico gikorwa bahariya muri kiriya gihugu twebwe mu Burundi turiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza nkuko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'amajana atanu n'amajana atandatu inshuro imwe murumva yuko tubikoze gutyo abantu izo mpunzi zo zitahukana n'ingoga cyane ego hariho impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Buganda mu ikambi bita na Kivale nabo twomenyesha yuko nabo nyene baheruka kwandika ikete barandikenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo abagire nkuko ariko aragira aba mu Rwanda abatahure mu gateka n'ugweze iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyen'icubahiro umukuru wacu w'igihugu cyacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobora gutahukanwa byisunze amategeko kandi mukanyamuneza nkaka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ingene abatashe bakiriwe n'ingene babayeho twaganiriye na Emmanuel Bizimana ari nawe twari twaganiriye akiri imikambi ya Mahama ari no mu banditse basaba gutahukanwa ikibazo cya mbere twamubaje tuti mwakiriwe gute
navuga yuko kuva dushitse twakiriwe neza twarakiriwe mu ikambi y'igateganyo y'isongore n'icyo gihe dushitse nyine baratwakiriye baduha aho tujyama baduha ibyo tujya baduha byose bya nkenerwa umuntu akenera bya buri munsi tumazeyo umunsi bukeye bwaho baciye bagera gute baciye badupima covid mu nca tubanaya n'ibindi bikorwa byo kudushyira mu mashini ariko bagenda baduha byangombwa biranga umuntu ahungutse biva mu bushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu umuntu azokoresha yarimo araja ashitse ya kubera cya bwari ubwa mbere twahamaze iminsi irenga itatu ku munsi ugira kane turataha, twashitse kuwa kane dutaha cumweru niho badusubiza mu miryango, badusubiza mu makomini twaje duturutsemo. Dushitse ku makomini twasanze abantu baturuka mu mitumba itandukanye baje kudutegera, batwakiranye ugweze, baradufasha no gutwara ibintu mu ngo zacu. Navuga yuko muri make tumaze gusubira tumaze gushika mu makomine yacu kugeza uyu mwanya tuvugana, nta kibazo na kimwe turagira. Hari ibintu badutekereye bizotunga amezi atatu, harimo n'amafaranga yo kwifashisha. Muri ibyo no kubwira yuko umuntu ku mutwe w'umuntu batanga ibiro 32 by'ibigori, bagatanga ibiro 9 by'ibiharage, bagatanga amavuta ubuto, bagatanga ibyo kwifuka, bagatanga ibyo kwisasira ibyo ubusare, bagatanga ku bagore bakabaha ibyankenerwa, ibitenge n'ibindi bikenewe buri munsi, ndetse n'abana. Kuri ibyo nakubwira ko nkanje natashe ndi mu muryango w'abantindwi, ni kuvuga bampaye ibiro 224 by'ibigori, bampa ibiro 63 by'ibiharage, bampaye ibireti indwi, bampa ubusari indwi, bampa amasabune. Ntashobora kumenya igitigere kuko nibatwa ari nko mu 40 cyangwa 50. Bampaye amavuta yo gukaranga ububido 4, bampaye umugore igitenge n'ibindi, baduha n'indobo n'utubido two kuvoma amazi. Hambavu y'ibyo baraduhaye n'amafaranga, amafaranga 140 ku muntu akuze, ni kuvuga kwezi imyaka 18 kuduga, n'170 by'amarundi. Jewe n'umukobwa n'umugore n'abana 5 bampaye 330. Hambavu y'iyo baraduhaye n'itelefoni na simukadi yo kuza baratubaza no gushikiriza mu gihe hari ikibazo umuntu we yahuye nacyo.
Twanamubajije n'icyerekeye umutekano hamwe no gusubira mu buzi bataye igihe bahunga, yatubwiye ko atampungenge afise.
Mu gihe habaye ikintu cyitwa force majeure, ni force majeure by'intambara nk'ibi byabaye cyangwa nk'ikrize politike yabaye mu gihugu cy'u Burundi, numva yuko twebwe rero kugeza ino saha nta kosa na rimwe twigeze dukora, aricyo gituma nizera yuko bazodusubiza mu kazi aribyo cyangwa hirya y'ejo. No kubwira ko twebwe twatanguye amademarche yo gusubira mu kazi, ubu twara none kino kwita attestation de service rande, twarandikiye umushikiranganja jeze ajejwe indero, tujya twaranabishikanye mu bushikiranganja butujejwe kugira ngo turebe yuko badusubiza mu burenganzira bwacu. Muri make novuga yuko ari uko ibintu byifashe, nabashishikariza gutaka mu gihugu n'amahoro, ibintu byifashe neza. Umuntu arava mu Kirundo akagenda Bujumbura atakibazo, umuntu arava Bujumbura akajya Gitega akajya mu ntara zitandukanye. No kubwira yuko je nkanje maze iminsi ndi Bujumbura, namaze iminsi 5, nta kibazo na kimwe kidasanzwe, nta n'ikigo giturika nigeze numva. Nagenda ndi free, ata muntu ari inyuma yanje, ata n'ubwoba mfise. Muri make novuga yuko nabashishikariza gutaka mu buhungiro ni habi.
Icyo bikoze hari n'abandi batarumva batekaniwe mu mitima kugira ngo bahunguke, habi Kigali canke imikambi y'amahama.
Navyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava. Nahunze agatotezo, nahunze amacakubiri afatiye kumoko, hakiri amacakubiri afatiye kubyiyumviro by'umuntu, uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi. Ubutegetsi bushashe bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo, kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari. Ca wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe,
natwegwe twahunze atari Burundi bwatu, umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura, twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwebwe. Twena cibi turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambi nubasaba iko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Uno munsi turumva abantu bariko baricwa, turumva abantu baturinda mu mazo, turumva abantu banyuruzwa bakaburi girengero bazira ivyiyumviro vyabo, turumva mabi atandukanya kugwa mu gihugu cy'u Burundi. ico nitwe twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya dufashe mu mugongo.
Aba barimo Margarete barankitse atware kigomezo Shalom hamwe n'umuserukiye kambi ya Mahama Jean Bosco kubishatse uyu we wasaba ko ibintu by'abahunze batarahunguka byocungegwa.
Umunsi twobona ko barafunguye bajya abantu 1900 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ibyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akajyama atakirara ku mugono tuzutaka si kilometero 30 no ngahe muyinga si hafi
haracari kare kuko ugutaha biva mutima w'umuntu uko abyiyumvamwe ariko bamwe nabandi bazi cyo bahuye nacyo cyangwa bazi ibyo babonye ntiharagera gutaha ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko aramahoro.
Rwanda rwahaye indarizo mpunzi z'abarundi ruvuga ko ushaka gutaha wese atanumwe azomubuza ndetse ko n'abatarashaka gutaha bazoguma bitaweho. Kayumba Olivier no munyabanga ahoraho muri Minema ubushikiranganje bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi ne nawe yaserukiye Rwanda mu guherekeza izo mpunzi.
Umurundi wifuza gutaha arataha bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi uwifuza wese gutaha ikihe cyari cyo cyose yakwegera HR kubera amabwiriza ya COVID hanyuma bakamucyura. Abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira.
Ishami mpuzamakungu gita impunzi HR rirashima ko hari abarundi batanguye gutahuka bavuye mu Rwanda. Bubakar Bamba ni cyagira cy'utwara HR mu Rwanda yaherekeje izo mpunzi.
C'est vraiment une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
pas atina kamwe mekadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro sibwiza nababyisabiye ko bashaka gutaha kugushaka kwabo n'igikorwa tuzobandanya harabandi barenga 1,800 bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baje bariko bararenga ko byumvikana ko ku kwezi tuduja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye no buryo dufise. Ivyo byerekana yuko ivyo bamwe nabandi bahora batwagiriza yuko tuguza impunzi gutahuka atari ivyo biragoye cyane kuko nubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobankira gusa icyo mwamenye nuko ubu batakiri benshi haza umwe kubera ubwoba canke kubera ikinakiriya abo rero turabakira dufatikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi. Leta y'u Burundi ivuga ko mu mezi 3 aheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi impunzi zirenga 43,000 zimaze gutahuka nyinshi zavuye muri Tanzania abandi mu Rwanda no muri Congo hari n'abari mu kambi ya Nakivale mu Buganda baheruka kwandika urwandiko nabo basaba gutahukanwa gusa u Rwanda izo mpunzi ziriko ziratahuka zivamwo rusigayemo impunzi z'abarundi hafi 77,000 ico bikoze ishiramwe hashe rivuga ko hari nabandi barundi bakomeza guhunga igihugu kuva uyu mwaka utanguye HCR yemeza ko rimaze kwakira barenga gato 1,500 muri Tanzania mu Rwanda na Congo. HCR yerekana kandi ko mu buhungiro hakira barundi barenga 3,270 igice caba bahungiye muri Tanzania. Perezida Evariste Ndayishimiye aherukayo kubasaba nabo guhunguka. Reki kiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi tukigarukiriza ngaha abari bateze amatwi ijwi rya Amerika Pierre Clavier niyo nkuru twari kumwe kuri mikro ndabiforije umunsi mwiza mugira umuba mwubahwe.
Ndagushimiye cyane nawe Pierre Clavier niyo nkuru nshimiye kandi n'abatumirwa wagize uyu munsi mu kiganiro cyacu dusangire ijambo nibutsa kandi namwe saho muri hose ko mwatugezaho amakuru yanyu tukayasangiza abatwumva buri munsi. Kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.